chopo higa pradega beast in bad. Watch me and what luo. Adwana winji kapo kata in nyako kata in uoi. Topoki chopo higini pradega beast in bad. And what luo. Anya luo. And what nam. Anya nam. Ok nya di pesa. Ok alok nya an oganda. Ure. Mane watch wadwani wa mak gi lwetu ariyo. Wan kaka jotija guambo magwambo keto piny ka. Wabro tiyo nu gi pachwa te. Wabro tiyo nu gi chunywa te. Wabro tiyo nu gi gimora mora ma wan go. Nyocha ka president obiro ka nang'ise. Nipo kaneno ka president odhi kamora more Kenya ka. Mo launch yo mar maram. Nang'ise ni ka kibiro launch yorni. Ok onyal bedo yo mar maram. President launch lam. Ok launch ang'owa maram. Mano, nyaka wawachi ni kobiro launch to nyaka bed la.